namhlanje mbukeli ekhaya phakathi kwakhe uphumelele kutafu kunye nayo former champion dalisizwe komani siwuthatha umjikelo wethu wokuqala over 10 rounds iyo flyweight division umfana dalisizwe komani former champion noko sekhe wazamela nakuwo amabhanti aliqela WBF ukanti udibana nentwana encinci namhlanje ephumelele tafu ntwana ephuma kwela zidibena kunye nayo unleashed combat sport khumbule ndoda enkulu Sandile Xhaka kunye nalo ugeyazana Cheryl Hunter ngabo abasiphathela lo mnyhadala sama ukuchitha khupha indlala phandle kunjalo njengakumbi ngexesha likadisemba tafu phepha kahle umntana zama uwehla uyokhangela kanye kanye phanga sesuswini vule imilenze yakhe kakuhle istansi sakhe siyabonakala noko boxa ethanda ulwa ngetiming ekwaziya ulwa nakwi-back foot naxa ibheka ngaphambili lingisa izihlandlo zibembili zibethathu zama ukhetha kakuhle indawo eyibethayo hlalisa phantsi ngempundu komane kumjikelo wokuqala combination intle left ne straight right nje kuphela esiya ngene vulekile ukomane kuyo letwana iyosi noko zamubonakalisa into okubina kuluma enakho mjikelo wokuqala dalisizwe komane ekhe wahlala phantsi kunjalo nje zama ukugibisela ngayo yonke into okukhupha nesinki ekhitshini kunjalo nje overhand right yahlala esilevini akaqhiyazi ubuyomva nje ukomane xhathazele bheka phambili thixo uncembe kunjalo nje thande ubox apha phambi kwakhe athanda umphepha tukophela difensi yayo ithembile leyakwexafu kumelele noshoti oluhlaza umkabi ziba wakhe noko mhle fitness yakhe ibonakala ngathi angekho ibe yingxaki ngamandla nje into emhlawumbi engathi ayizubakhoyo ugqobhoza kuyo la defense yakhe dalisizwe komani phela umjikelo wokuqala sevuka phansi kunjalo nje ekhe wahlala phantsi ngempundu wanaba nonaba komani straight right wafika wangena waphelela watye wahlutha ilaa leather zamile kunkabi noko naye kwakulaa mjikelo kodwa kushiyela ukodlomama noqina kwezilevu yahlala phantsi kuqala khona kumjikelo wesibini asazi ubuyawuza enze ngcono kusini na namhlanje komani ne-experience yakhe okanye ngumntana omncinci kumelele cafu ndoda noko ethanda ukulwa phaa kuyo imini weight minimum weight division jongene kakuhle ngamehlo ekhozi kuwo lo mjikelo wesibini ola kakuhle ngayo left hook phinda waqhiyaza kunjalo nje ngokukhawulezo udibela nongxama ukomane zahlala ikomiti esilevini wabuya umva yaye emzimbeni kunjalo nje phinde yenyuka bheka phezulu kakatsi into okokubana yahlaba amanqindi ayo letyenjana kumelele cafu ufika kwayo ifika ibethe kubonakala into okokubana izibane zicimazilayita pha kuye ukomane mlo wakhe wesine lona phumelele cafu ekabethwa kunjalo nje phumelele imilo yamithathu anedro yanye yangena i-left hook kakuhle aphindise ngeyakho komane zathathana kunjalo nje ngasezitanjeni abuyisa izitya kunjalo nje ukomane nguye ovincileyo ngokuthi akhodlela yophuma tukwaphela bethi ibhoti phanga anyuka aphakathi zingena zingenile akhetha ubambo kokuqala kuwo lona umjikelo nakulona umlo letona bakhumelele icafu yabona bakushushwe kitchini ohlala kahle emveni kokuba ibethe ibhodi emhlathini right yakhe ukomani espiriyoni siyabuya ngoku umphulokwena mbukeli ekhaya kuyabonakala into okokubana ezama ukhavarishela inokdown ebeyifumene kumjikelo wokuqala sangena esigithini kwakhona komani khokhela ngeleft yakhe ahlala istraight right wekhathazela kukhela jolo lalinye ambaliyani urefree kujolo jazama ukhokha umoya iphakami tukophela jala sisitsho ziyahlaba iphathi zayo lotwana phumelele icafu inzalulwane yangapha kwalase-tv yeduncan village kwesaza siphunzane empuma koloni emonti umfana obonakalayo ubunekamva liqaqambileyo uphumelele icafu uphumelela lo mlo nge-knockout
Good win for Kafu there, but Komani has been around, eh?
Yeah, when as niggas a credit to the young boxer who went in there and blew the old man within, you know, a short space of time. That is what must happen when you are young, energetic, and agile. When a case, Komani must just call it quits. His head is tied in the sand.
Okay, I'm not sure about this whole Kesha thing because I'm just thinking with me and you here. But anyway, let's leave it there. Thanks as always for Manny for spending Fridays with you. And thank you at home for always making time to spend our Fridays together.